turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isanira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi niko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31, 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diane Ninahazwe. Mu mpera z'indwi twari dusozereye ishamwe rya bamwe mu Banyarwanda ba muri Canada, Congrès Rwandais du Canada, ryarakoresheje ikiganiro mpaka ku myaka 30 iheze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ibaye.
Wari ukureba imyaka 30 ishize n'amahano yabaye mu Rwanda n'ukuntu abanyarwanda twafatanye kureba n'iki byatwigishije.
Uni Pierre Ninamubanzi aserukira ishyirahamwe Congrès Rwandais du Canada. Mujya nino ku isi intagondwa zitira idini rya Kiisilamu ziganje igitero cyo cyahitanye abasirikare ba Burkina Faso 107 twayiteguye ku mugabane wa Afurika. Kandi umugambi wa Jacob Zuma yahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo warayiwemeye kuja mu nama nshingamateka. Aya makuru yayo nyene twategekanije mu intambara y'Uburusiya na Ukraine. Ibihugu n'amashyirahamwe bigera kuri 90 byategetse Uburusiya kuva ndi bimwe mu bice vya Ukraine. Idonido ni mu Kansas. Amakuru yacu tuyahere kuvya umutekano muri Afrika. Habagwanye bishami by'intagondwa z'umurwi wa Al-Qaeda witira idini rya Kiisilamu yitwa Jama'a Nusrat ul-Islam al-Muslim biganje igitero bemeza ko cahitanye abasirikare ba Burkina Faso 107. Ishirahamwe nyamerika Site Intelligence Group likurikiranira na hagufi amakuru ajanye n'imigwi y'iterabwoba. Rivuga ko ico gitero umugwi wakigavye kwa kabiri w'indwi iheze mu karere kitwa Mansira kegeranye n'umupaka Burkina Faso ihana na Niger. Ishirahamwe nyamerika ribandanya kuvuga ko abarwanyi b'uwo murwi bigaruriye ako karere ka Mansira. Leta iramutswe abasirikare batembagaje ubutegetsi muri Burkina Faso yase kugira ico ivuga kuri ano makuru yagiye ahabona ejo kwa Mungu. Aya makuru asohotse mu gihe mundwi iheze hari ama video yahanahanywe ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana ikambi ya gisirikare yo mu karere kavugwamo ico gitero ikikujwe n'abagwanyi hamwe n'ibisasu biremereye. Muri ayo masanamu harimo kandi ayerekana abasirikare indwi bo muri Burkina Faso bari bafashwe bugwati n'abarwanyi. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters dukeshe no nkuru ntiryabashije kugenzura niba koko abarwanyi bari muri izo video arabagavye igitero cyo mu ndwi iheze. Ibitigiri by'abasirikare ba Burkina Faso baba baraguye muri ico gitero bikaramuka byemejwe ko ari 107. Iki gitero kizwa kiri mu bihitanye abasirikare benshi muri ako karere kageramiwe n'imirwi y'iterabwoba irimo yishamikiye kuri Al-Qaeda na ICC. Tukivuga ku vy'umutekano muri Afrika, umungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco ahamagarira indongozi za Republika Demokarasi ya Kongo na Makungu gukora ibishoboka byose intambara hizingamitse intara ya Kivu ya ruguru n'ubuseruko bw'ico gihugu igahera burundu. Mu gisabisho ciwe ca Angelus cejo kwa Mungu, Papa Francisco yasabiye amahoro ibihugu bitandukanye birimo Ukraine, Israel, Palestina, Sudani, Myanmar, ariko vy'umwihariko avuga ko Kongo imuhangayikishije.
Massacri compiuti nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Il mio appello alle autorità nazionali e alle comunità internazionali.
Muri ico gisabisho Papa Francisco yavugiye mu kibanza citiriwe Umweranda Petero aha ariko agira ati amakuru y'ubwicanyi bubabaje bubera mu buseruko bwa Congo abandanya kudushikira. Ndasavye nshimitse indongozi zo ku isi yose n'iza Congo gukora ibishoboka vyose kugira ngo urugomo ruri muri Congo ruhagarare. Ndasavye nshimitse ko abasivile bakingirwa
per la cessazione delle violenze e per la salvaguardia della vita dei civili.
Papa Francisco muri ico gisabisho yabandanije kuvuga ko abariko bagwa mu ntambara za Congo barimo abakirisu ari abamaratiri.
Tra le vittime molti sono cristiani uccisi in odium fidei. Sono martiri.
Umungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco agize ico avuga ku mutekano wa Congo nyuma yuko abagera kuri ndwi baguye mu gushamirana kwabaye hagati y'abiyerekana n'abajeje gucungera umutekano ku munsi wa gatandatu. Abakoze iyo myiyerekano yabereye mu gisagara ca Butembo bayikoze biyamiriza ibitero bikekwa ko bimaze iminsi bigabwa n'abarwanyi b'umurwi wa ADF yitirira idini rya Kiisilamu mu bice bitandukanye vya Congo. Ivyo bitero birimo ico mu ndwi iheze cahitanye abarenga mirongo ine bo mu kigwati citwa Maikengo nico mu ndwi yindi yabanjije iheze cahitanye abarenga 80 wo mu ruseruko bwa Kongo. Ejo ya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanye n'amakuru tuwafitiye dutandukire ubunaho ayavugwa mu vya politique duhereye muri Afrika y'Epfo. Umugambwe umukonto wesinzwe wa Jacob Zuma yahoze ari president w'ico gihugu watangaje ko wemeye kuzoja muri amashinga mateka nshasha ku munsi wa gatanu. Umukonto wari wanse kuja muri amashinga mateka uvuga ko umugambwe ANC w'ivya amatora yo mu kwezi kwa gatanu. Kuri uwo munsi wa gatanu naho president Cyril Ramaphosa yatorewe manda ya kabiri biciye mu matora y'abashinga mateka. Umugambwe umukonto wesizwe wavuze ko wahisemo kwinjira mu runani rw'imigambwe mito mito itavuga rumwe n'ubutegetsi irimo uwitwa AFF na UDM kugira ngo ushore guhangana neza na ANC hamwe n'iyemeye kuja muri leta y'umwe iyo irimo umugambwe DA uguriyemo abazungu. Umukonto wesizwe wa Jacob Zuma ubandanya kuvuga ko wemeye kuja muri amashinga mateka inyuma y'impanuro wahawe n'abawuburanira kandi ko kuba wemeye kuja muri amashinga mateka bidasigura ko uhevye kuzobandanya witwarira ANC muri dosiye y'amatora wemeza ko waranzwe na Twasorobo. Umugambwe wa Jacob Zuma yahoze atwara Afrika y'Epfo waje mu kibanza ca gatatu mu yarose amajwi menshi mu matora yo mu kwezi kwa gatanu ku bibanza 400 biri mu amashinga mateka ya Afrika y'Epfo. Umugambwe umukonto wesizwe wa Zuma uzofisi ibanza 58. Umuvugizi wo mugambwe akaba yabwiye amenyesha makuru ko uko umugambwe wabo wagiye mu runani rurimo imigambwe yanse kuja muri leta y'umwe bizotuma ugo runani rugira ibice 30% by'intebe ziri mu namashinga mateka ya Afrika y'Epfo. Umugambwe wa ANC twibutse ko wahisemo inzira ya leta y'umwe inyuma yuko vyanse ko uronka amajwi awufasha kugira ubwiganze mu namashinga mateka biciye matora yabaye mu mpera z'ukwezi kwa gatanu. Tukivuga ku vya politike kandi abenshi mu ndongozi z'ibihugu bitabiriye inama ya mbere yagutse yukuraba ingene intambara imaze imyaka ibiri iri hagati y'Urusiya na Ukraine yohera burundu baraye basavye ko Ukraine isubizwa ico ibise ubusugire n'ubwigenge bwayo. Itangazo risozera iyo nama yamaze iminsi ibiri iri kubera muri Swiss muri rusangi ritegeka ko uruganda rw'ubumara bwa nucléaire ruri ahitwa Zaporizhia Urusiya bubwirizwa kurusubiza mu mino ya Ukraine gwegukira rugakora amategeko rucungerewe na Ukraine imfungwa z'intambara n'abasivile ba Ukraine bafungiwe mu Burusiya bose bakarekugwa. Abana ba Ukraine barenga 200,000 banyurujwe no Burusiya bagasubizwa iwabo bidatevye. Ibihugu n'amashirahamwe vyasinye iryo tangazo vyamiriza bitarya umunwa ico vyita umukenyuro w'Urusiya bukangisha ibigwanisho ruho nyanganda. Izo ndongozi zavuze kandi ko kugira ngo amahoro agaruke burundu muri Ukraine Uburusiya bubwirizwa kuzogira uruhara runini mu biganiro n'amanama bigiye gukurikira inama yo mu Buswisi. Ibihugu vyitabiriye iyo nama muri rusangi vyarenga 90. Urusiya ntibwatumiwe, Ubushinwa nabwo bwanse kubyitabira buvuga ko butoza mu biganiro bitatumiwemo Urusiya. Naho president w'Urusiya Vladimir Putin atitabiriye ivyo biganiro yavuze ko igihugu ciwe citeguriye kuja mu biganiro vy'amahoro ariko kugira ngo kibijemwo ari uko Ukraine igirizwa kubanza kuva n'ingabo zayo mu ntara zine Urusiya bwigaruriye kandi kavavanura n'ishamwe ryo mu bihugu vyo mu burengero vyishinze kwivunira umwasi hamwe OTAN. President wa Ukraine Vladimir Zelensky ahanawe agacagira ati igihe cose ingabo z'Urusiya zizoba zitarava ku butaka bwa Ukraine nta biganiro vy'amahoro bishoboka. Zelensky majambo yiwe yumvikanishije ko Urusiya busa nk'ubusaba kwigarurira Ukraine imbere yo kuja mu biganiro ati ntibiteguriye na gato gufata inzira y'amahoro. Kubihugu birenga 90 vyari muri iyo nama ivy'ababa 80 nivyo vyonyene vyashize umukono ku itangazo risozera iyo nama. Arabia Saudite, Brazil n'Ubuhindi biri mu bihugu bitasinye vyemeza ibiri muri iryo tangazo. Ishuri Amerika ano makuru yose mushobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio ya Truvewa akaburungu com mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mungeri ndabahe ikazi mtute wa kunzi viju ya Amerika. Makuru mkareki ya galini vya Afrika tu ya here mu Rwanda. Humo mera zindu tuwa edu sozereye. Isha amigyawa mwimanya Rwanda wa mwini Canada. Kongre Rwanda juu Canada. Ndiyo koreshe jikigane lumaka kumia kamiongi tatu iheze. Jinosidi ya kule watu timu Rwanda iwaye. Mgenzo watu timu ishimwe ya vugaina pia mwina mwanzi. Asaru kiligyoshira hamwe atangula mwaza icho ikigane lumaka koreshe je chari kigamishu.
intego yacu kwari ukureba imyaka 30 ishize n'amahano yabaye mu Rwanda n'ukuntu abanyarwanda buri mwaka tugenda tubyibuka mu kwezi kwa kane dukoze mese yo kwibuka wa gatandatu igihe indege ihanuka kuko ariho byatangiriye tunafata icyemezo cyo gukoresha iki kiganiro kugira ngo abanyarwanda baba hano muri Canada n'inshuti zacu zikunze gukurikirana ibibera mu Rwanda twafatanya kureba nyuma y'imyaka 30 ishize aya mahano abaye niki byatwigishije niki byadufasha kugira ngo abanyarwanda bahereho batangire kubana neza mu mahoro bafate n'ingamba zo guhagarika ubu bwicanyi budashira.
Birumvikana ko ari ikiganiro kivuga ku mateka ndetse na politiki bivanze. None abakitabiriye ibyo baganiriye mwabonye bahuriyeho mateka Rwanda nibi?
Twari dufite abadufashaga kuganira batatu harimo umunyamakuru w'umwongereza kazi witwa Michaela Long yakoze ubushakashatsi buhanitse ku rupfu rwa Patrick Karegeya muri Afurika yo hepfo, ariko hari n'izindi mfu zidasobanutse yagiye areba adusobanura n'ukuntu yatangiye kubitekereza yumvise ukuntu umuntu wari ukomeye nka Karegeya akuriye ubutasi bw'u Rwanda hanze bamwishe nk'uko bamwishe kuriya. Ubwo hari n'umwarimu wo muri Université Duke University muri Caroline du Nord witwa Stephen Smith yahoze ari umunyamakuru wa Liberation, ikinyamakuru cyitwa Liberation mu Bufaransa n'icyitwa Le Monde, akaba yarakurikiranye cyane intambara yo mu Rwanda kuva igitangira muri 1990 kugeza bica impunzi muri Congo. Baravuga ati njyewe ndeba ibyabaye ntabwo ngendera ku marangamutima. Hanyuma wa gatatu yari Paul Rusesabagina, abantu bose bazi yatuganirije ukuntu yafunzwe n'ukuntu mbega igifungo cye cyari kimeze, ku buryo mbega wumva rwose bubabaje cyane abantu, ukabona mbega muri sare harimo ndavuga mu gifaransa emotion.
Wowe Pierre Nkina Mubanzi, niba abo bantu bose uvuze bitabira ikiganiro hari ibyo muhuriyeho, hari ibintu mubona kimwe, ni biki bavuze ukabona mutabyumva kimwe cyangwa se ukabona hari aho mutandukaniye mu myumvire?
Urebye ibyinshi tubyumva kimwe, kuko urabona nk'ibyo by'ubwicanyi Michaela Long yavugaga, hano muri Canada dufite ukuntu ingoma ya Kigali yohereza abantu nk'abanyeshuri, ariko atari abanyeshuri nyabo, ari abantu baje nko kureba ukuntu abantu bita opposition cyangwa barwanya ubutegetsi ndega bakora uko babaho kugira ngo bashobore kubagirira nabi, ku buryo hari n'ikiganiro cyahise hano kuri radio Canada rwose umunyeshuri kazi yivugira ko yoherejwe kuneka mbega aba kutuneka kugira ngo amenye uko dukora ibyo dukora kandi ko atari we wenyine. Ubwo rero urumva ko icyo tugihuriyeho Stephen Smith umwarimu wo muri universite nawe we akora ubusesenguzi. Iyo umuntu akoze ubusesenguzi rero mushobora kumvikana cyangwa ntimutumvikane, nk'ubwo we hari abavuga bati ese twabigenza dute kugira ngo dushobore guhindura ibintu mu Rwanda haba ubutegetsi bubereye abanyarwanda bose. Aho ngaho ntabwo abantu bose bahumvikana, urumva ari nk'abavuga bati twebwe wenda twa dufite nk'ingabo nibyo tubona bariya abanyakigali bumva, ariko ugasanga twebwe benshi twe twikundira ibintu bigendera mu mahoro. Naho nko ku bya Paul Rusesabagina akavuga ati njyewe nanga intambara, ati nubwo nkunda kurwana nkunda kurwanisha amagambo.
Mu muryango wanyu abanyarwanda bujuje imyaka 30 n'abari munsi yayo, mubona bakwibanda kuki kurusha bakuru babo muri iki gihe? Ubwo ndavuga urubyiruko.
Icyo ni ikibazo cyiza cyane, kuko abana bafite imyaka 30 n'abari munsi yayo usanga ibyabaye babyumva nk'amateka, usanga bo batumva ukuntu abantu bashobora gupfa ko badasa, nko kuba umuntu kumva kuri umuhutu undi ari umututsi ntibumvikane ko babana neza ntibabyumva. Bo rero bumva urwanda bashaka ari urwanda abanyarwanda bose babamo mu mahoro kugira ngo atezwe igihugu cy'imbere kandi natwe numva ari byo tugomba kubatoza
ariko ibyo ngibyo nubwo uvuze ko abana ibyo bashaka ariko n'abantu bakuru bisa nkaho byabananiye kuko niba mukora ibiganiro nk'ibi ngibi nuko hari icyo mushaka kumvikanisha wenda ku urubyiruko ariko no ku bantu bakuru mubona ibyo mwifuza kugeraho kugira ngo mwongere mukuze abanyarwanda niba ariyo gahunda yanyu mubona bizagerwaho
bizagerwaho kuko abantu bose bumvaga bavuga bati nyamara tugomba kumvikana kugira ngo tugere ku kintu nk'uko Martin Luther King yajyaga abivuga ati mugomba kubana nk'abavandimwe mu mahoro n'ibitaro byo muzashira mwese nk'imbwa
Pierre Nkina Mubanzi ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvuga n'ijwi rya Amerika
mwakoze cyane
Ijwi rya Amerika mu Burundi naho ikibazo c'ibitoro kibandanya kuvugisha benshi mu ndwi iheze umukuru w'inama nshingamateka yasabye ko hojaho igihano c'urupfu ku bakinyegeza yongeragabisha abo yagiriza ko baja kukidandaza mu bihugu bibanyi birimo u Rwanda no mu gihe ikena ry'igitoro ririko rigira ingaruka mbi mu nzego zitandukanye no banyagihugu muri rusange barimo abantu aho nikora umenyesha makuru wacu Thierry Ndayishimiye aradusomera ino nkuru ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi
kuva mu ndwi heze kuronka imodoka rizunguruza abantu zibakura mu makaritiye heze ikabatwara mu gisagara canke zikibakuramo basubira mu mihana yabo mu makaritiye mu muzi w'ibuye ana isoko ryacu ryaciye mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura mu karitsiye y'icenda mu Ngagara aho bita kwa komine haboneka umurundano w'abantu cane cane mu masaha y'imbere ya saa sita z'umurango barindiriye ikibunduriza hari abagira amahirwe bakaronka imodoka zisanzwe zikabarihisha amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitatu hamwe n'ibihumbi bitanu Umwe wese arihisha uko ashatse nta umenya icyo yisunze hari n'igihe batombora hagaca ikamyo ariyo batazira harusakumba kuko itwara benshi kandi igasaba amafaranga igihumbi ku muntu umwe iyo nayo kwiwurira si uwo ari we wese ku bakenyezi n'abariko barakura ntibiborohera hari abo biba ngombwa ko babaterura abadafise amagara baca bataha bagaheba iyo bari baroye abandi nabo bahaha amaguru isoko ryacu ryafatanije urugendo nabo niraba kuko bahatambuka benshi batambuka mu buryo bugaragara ko bafashe umwanzuro wo gushika iyo baja n'amaguru kuko atabyizigiro bafite byo kuronka imodoka ihabibunguruza hari n'abahitamo kugenda bararirimba kugira ngo bitere bagira bati
itike yacu dukubita indirimbo y'Imana babanje tuva mu buterere bamaze kuva mu buterere
Nubwo harabibaza ko baborewe aba basore bavuga ko Imana ari ibashoboza kugenda ugo rugendo rwo kuva muri zone ya Buterere bagashika mu gisagara n'amaguru.
Twamara amahiko ariko turaririmbira umwami wacu. Twabandanye ari kwapirira ibanye kwa twari tutuse ndiyo tugiye kandi ngo atari we ni twakwifana nk'ari aho ngo tushobore kutina tutari kumwe no umwami wacu. Akaririmbo yo kagaterana nyine washimitse.
Uku kugenda n'amaguru ku kubura imodoka zibunguruza harabavuga ko bibononera akazi kabo kamisiyo se kubera ko leta yafashe ingingo yo kubuza amamodokari kurindirira igitoro ku mastasiyo kuko zitanga ishusho mbi y'igihugu hari abanyagihugu badashima gutanga amajwi yabo canke kwivuga amazina kugira ngo nabo ntibagirizwe gucafuza igihugu uyu mukenyezi yahuye n'isoko ryacu mu ibarabara yidoga avuga ko yahora gaburira umuryango muyo yungutse mu rudandazwa ariko ubu yikora ku mutahe
umudandaza mfuni misamo marimantazi ibintu vyifari kandi nifari yatuze kubera gito muga nkubu mazindwi yose ntakora kubera imodoka ari yanjira hagaze fisa abakozi uri kurakoresha hanyuma kurarya uri kurumva abana bariko bariga bararya cyakoze
harababona kwikina gyigitororiza ryunyura ingorane zimwe zimwe zari mu gihugu. Uyu mukenyezi abona ko abana bo mu barabara bashobora kwiyongera kubera ubukene bugiye kongerekana mu miryango isanzwe bayabaye.
Nubwo ikibazo cy'abana bari mu barabara ari kirenga, amandi buca bagenda kubera ntazora rubusa kabiri gatatu. Amangwa cyo kwishura zashaje mu barabara. Umva ko ari kibazo kitoroshe ibi byose ni ngarukambi itegwa n'igitoro. Igitoro kitariko kiraboneka. Ubu nta muntu akiduga ngo aje wabo mu rubanza. Hageze naho tubura ni modoka zitujana guhamba bacu bavuye. Fatari ngorane.
Abanyagihugu batakambira aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye gukora ibishoboka byose igitoro kikaboneka habagasigara habahanganye n'izindi ngorane.
None ko ari umubyeyi natubereho muri byose. Ibi bitoro narabe ingene abanyagihugu twoshobora kwideplasa kandi tukaronka n'ingene turera abana bacu kuko tworeka abana baja mu ibarabara. Umunyeshuri bari mu bibazo atafunguye sasi ntafungure mwico ejo buke ntaja kwishora n'abana bacu bagiye kuba bande.
Dusabe ko igitoro kiboneka kugira ngo abantu bitworohere kwiyunguruza, yaba abato bato yaba n'abakuru, twese muradufise ingorane y'igitoro tugora kwiyunguruza twese.
Umwige Magistrate Nishimwe na wene arasaba leta ko igitoro kiboneka kugira ngo ugwaruke kagwihangiye imirimo kubera kamo kumukuru w'igihugu nirukore ruhomba.
Leta twayisaba yuko ico kibazo cokemuka kubera ko usivye ko ari ikibazo kuri twese. Nibaza ko vyoba vyiza kwese turonse ukuntu twiyunguruza kandi tugashika kwihangiro ryacu nkuko leta yabidusavye.
Ikenagiye igitorohorira amazi imyaka ibiri irenga. Ico gihe cose umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regideso rejejwe kwinjiza igitoro mu gihugu amaze kuvuga yizeza ko ikibazo cy'igitoro cakemutse ariko amaso y'abanyagihugu agahera mu nzira akirindiriye. Hagataho abategetsi b'igihugu ho bavuga ko ikibazo cy'igitoro kizohera ari uko habonetse iby'igihugu kidandaza hanze yacu mu mafaranga y'agaciro. Aho umuntu aribaza niba leta yarabuze ibyo bidandazwa byo kwinjiza amafaranga y'agaciro canke nimba ize yaratanguye kubicuruza ikabirindiriye kwagwira. Inkuru tuzobandanya.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni umwanya w'imikino na sport urahira mu Burundi, aho umugwi wa Rukinzo waraye utwaye igikombe citiro mukuru w'igihugu utsinze Flambeau du Centre. Ni igikombe ca mbere uwo mugwi utwaye inyuma y'imyaka 8 ushitse mu cicaro ca mbere. Inkuru ya Desiree Hatungimana ikigari mu Rwanda.
Edine Bibona niwe yahaye uwo mugwi w'igipolisi cy'u Burundi igikombe ca mbere kugitsinda yatsinze mu mwanya wa gasunuzo umunota wa 94 ku kibuga Ingoma igiteka ku mugwa mukuru wa politiki. Ni mu gihe Flambeau du Centre yakinira imbere y'abakunzi bayo yanganye igitsindo kimwe ku kindi na Rukinzo kugeza kuri uwo munota. Mibura Bobakar amenyereza uwo mugwi ntiyumva ibyamushikiye.
Ndagiyeho cyane kuko ni bitangaza imari hore ntabyo yaniteze.
Abandi bashimishijwe n'iyo ntsinzi n'abakunzi b'umupira w'amaguru ba mu gisagara cha Bujumbura bamenyeshejwe igihe Amerika ko kubona uno mwaka Burundi buzoserikirwa n'imigwi ibiri yose mu gisagara cha Bujumbura. Ivyaheruka haheze imyaka 5 ari vyo kwishimira bati ibikombe vyagarutse kwa banyiravyo.
Karakanyamuneza ku bakunzi b'umupira w'amaguru mu gisagara cha Bujumbura. Igihe n'icari gito tubonye ibikombe byose bikinigwa muri shampiyona y'u Burundi bigenda mu migwi yo hagati mu gihugu. Uyu mwaka yarakanyamuneza ntikashobora kubura. Reka tugiye mu cyizere cy'uko umugwi wa Rukinzo na Vitaro bizaduserukira neza zigashika kure mu nkino mpuzamakungu bazokina baserukiye igihugu cy'u Burundi.
Ubu rero ni ikintu gihambaye cyane. Ikintu gihambaye ni ikintu cyerekana yuko ujya urutugu ruragura ntirusumbi zose. Abanyabujumbura urabona ko babyijukiye kandi urabona ko babishaka kandi ubunye nizere neza yuko n'ibindi Bujumbura bizohora biza tu kuri kwandi hakera.
Mu gihe karakanyamuneza mu bashigikiye Rukinzo wari mu babaro ntangere mu bakunzi ba Flambeau du Centre, umugwi wabo utsindiwe mu nkino za nyuma inshiro zitatu. Umenyeza uwo mugwi Jean Dodier Rukundo amenyesha ko babuze amahigwe agasaba abakunzi babo nyabona kutadehukirwa.
Bakomeza kwihangana ikibazo kibiye petetra n'uwatsinze uwo munsi nawe yaramaze byazitakaza natwe ndizera ko iryo cyacu kizoshika. Imana ikatwibuka natwe batangaza zose turatsinda amafinali kuko turatwashikamo n'itsinda kora washitse n'icyo nico kwishimira gitaha.
Icyo gikombe Rukinzo yatwaye gitanga uburenganzira bwo guserukira Burundi mu nkino za Afrika mu migwi yatwaye ibikombe wa Mibura amenyesha ko bagiye kwiyubaka kugira bazosaruke bakomeye
utugiye kwanza kwicara hasi turabe abakinyi bacu tudangu dufise ku gupera nziza tubashire hasi turabe amahirima make twokengeramwo tubongeremwo batuje gutegura umugwi kuko si byoroshye bwe bwa nibihugu byo hanze usanga ateka ibyoroshye rero tuzogerageza turabe ko twurengana kwanza intuze ya mbere ingazi ya mbere kugira turabe ko twoshimire gusumba uko byagenze bwa mbere
ubwo rukino rwa nyuma rwari rwatewe iteka n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ni nawe yashikirije igikombe kizigenza uwo mugwi w'igipolisi akikujwe n'umushikiranganji w'inkino Gervais Abayeho na Alexandre Muyenge arongwe ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana wakoze duce twandaniriza mu Rwanda ho kwa gatandatu windwi twaye dusosereye habaye igikorwa cyo gutaha mu buryo bw'agatekanyo Stade Amahoro ivuguruye Jean Claude Munyandinda yari yishikiye aho vyabereye
ndirimbo z'ibihozo ziririmbirwa umukobwa ugiye kurushinga mu gitaramo cyitwa umuhuro mu muco gakondo w'u Rwanda ubuyobozi bwa siporo mu Rwanda bwahisemo gusanisha iri zina ry'umuhuro n'igikorwa cyo kumurika mu buryo bw'umusogongero Stade National Amahoro ivuguruye iri Remera mu karere ka Gasabo Iyi gahunda yo gutaha by'agateganyo Stade Amahoro yabaye ejo wundi kuwa gatandatu mu mukino wahuje amakipe abiri y'ubukombe muri Ruhago y'u Rwanda Rayon Sports na APR FC nubwo umukino wagombaga gutangira saa 11 z'umugoroba isaa 8 zuzuye umunyamakuru w'ijwi rya Amerika yaramaze gutera amatako muri iyi nyubako yakira abafana 45,000 mu gihe cyo kwinjira abakunzi b'umupira ndetse n'ibirori muri rusange bari bafite amatsiko n'amashyushyu yo kumenya ngo mbese ayo mahoro mashya arasate Uko abavangavanzi b'umuziki bakoraga iyo bwabaga niko abantu b'ingeri zose bageragezaga kunyeganyega abasore bizunguza inkumi z'ikimero n'uburanga zimurika Mbere yuko APR FC na Lyon Sports zimanuka mu kibuga habanje umukino wahuje amakipe y'amarerero y'abana ya Paris Saint-Germain na Bayern Munich mu Rwanda Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabanje gusuhuza abo bana mbere yuko batangira gukina Lyon Sports na APR FC zigeze mu kibuga urwamo rwari rwose mu bafana ukaba wagira ngo ni umukino wo guhatanira amanota 3 muri shampiyona ifindi ya nyuma y'umusifuzi Nsoro Ruzindana yari nzi ivuga nta kipe ishoboye kureba mu izamu yaba Lyon Sports yaba APR FC umusesenguzi akaba n'umunyamakuru wa siporo Jean Claude Kanyamahanga uzwi nka Kanyizo afite uko yabonye umukino w'abakeba warangiye baguye miswi y'ubusa kubusa
ntago wavuga ko wagenze neza wenda kugera ujana ku ijana kubera ko nyuma mvuga nayo yumva amakipe yabwiye ko agomba gushira mu gihe gitoya yakoze imyitozo imisi itatu gusa bageza kugenda bahuza kuko amakipe yari mu biruhuko yitegura shampiyona 2024-2025 aya ni amakore tubonye n'amakipe ku kigero nka 65% ku ijana cyangwa 70% aho ni mu kibuga
Kanyizo avuga ko Stade Amahoro ivuguruye ari igisubizo ku bafana bahora banyo tewe ibirori by'umupira amaguru
tujye kuri kadi y'abafana abafana ni benshi ni benshi cyane kuko stade yo mu 2025 kandi yuzuye yose ndetse n'amakuru twari tubona nuko arabaje basubirayo bitewe nuko stade yamaze kuzura bakavuga bati ntabwo twarisika yuko hari abajyamo bakaba bakuzura bakarenga n'ubwo rero kubyaye n'umukino tubonye umukino navuga wenda batanga icyizere ko shampiyona y'umwaka utaha izagenda neza ahubwo navuga 2024-2025 ndetse n'abafana wenda kuri events zikomeye ino stade zajya yuzura kuko abanyarwanda bakunda umupira ahubwo icyo rero bavuze ngikorwa remezo nk'iki ngiki cyabonetse rero ubwo rero icyo tujye kubona kindi nuko mugiye kandi umupira ku makipe zaba izabiri hejuru n'abafana bazaza kandi zabyo
umwe ariko iyi stade nuko ikibuga bakiniraho giteye mu bwatsi bw'imbera byombi bugizwe n'ubukorano buvanze n'ubwo mwimerere ibyicaro byubatse mu bice bibiri bigerekeranye kandi harasakaye hose ku buryo nta mufana uzongera gukubitwa n'imvura n'izuba Stade National Amahoro ubwa mbere itaho ku mugaragaro hari ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 7 mu mwaka w'1987 icyo gihe hari ku mukino wa nyuma wo guhatanira igikombe cyitirirwaga Perezida Habyarimana ikipe ya Panthère Noire niyo yegukanye igikombe itsinze Mukura Victory Sport igitego kimwe ku busa igitego cya Napoleon Constantin iyi stade yari yarubatswe ku nkunga ya Leta y'Ubushinwa yakiraga abafana 2025 ikompanyi y'Abanyaturukiya yitwa Suma niyo imaze kuvugurura iyi stade igeza ku bushobozi bwo kwakira abantu 2025 umuhuro wo mu mahoro ni igikorwa cy'integuza kuko gahunda nyirizina yo kuganura Stade Amahoro ivuguruye iteganyijwe ku itariki ya 4 kwezi gutaha kwa 7 icyo gihe u Rwanda ruzaba rwizihiza ku nshuro ya 30 umunsi mukuru wo kwibohora Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, Iremera.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari muduteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ni nongaha gice kirangirira kuri mikono mu buhinga bw'ivyuma. Mari Kumena Diane ni nahazwe, turongera mu mwanya uri imbere mu yandi makuru tugiye kubatororokaniriza.